Jina langu naitwa Yusuph Emmanuel kutoka Roots and Shoots Tanzania. Tafadhali tuwalinde mbayuwayu.